Amabutho usephumile, release the national anthem. Ah, shame Ungizwe. Ungizwe. Uyena
hello. Amabutho, Umhlaba Uhlangene, and ehlangene wonke, and ibutho elihamba nalo ke manje, ibutho laseMbumbulu, empela ke njengoba sikhona lapha sokuhlonipha umama, oyintombi nto, oyisibonele sihle ematshitshini, icala imishalo elikhulu ehlobo amangcobo kakhulu. Into engizoyisho ukuthi njengoba nikhona lapha nje ngikhuleka emakhosini. Kule bantwana basendlunkulu into esoyisho lapha ukuthi isibonelo sikamama sibaluleke kakhulu kulesi sikhathi esikusona njengamanje la siphila khona emhlabeni kwe-technology la izinto zihamba khona fast la siphuma khona kwi-COVID sahanjelwa yisilo samamandla onke eke ubhejane aphuma esiqekwini kwamiswe imikhosi yemhlanga kodwa iy'ntombi zayiphatha kahle ngenxa yokuthi zimile esifungweni ende sikadlongombane cale niyishayela inhlombe intombi ngaphandle kwemikhosi nabantu abanjengodokotela amancobo ngeke siye phambili namhlanje ngiyaqala ukubona into enhle kangaka intombi ihlola izintombi ngoba namhlanje emhlabeni wonke jikelele nina naziyeni bancane Benedict Macarthy, historical man la e-Afrika, Ukhozi, wama strikers kwi Manchester United. Ngenxa yokuthi he's a successful striker in an African continent. Namhlanje wena Ukhozi abibhola as a striker. Today, sihlolwa yintombi, udokotela weyintombi, uhlolwa izintombi. Yabonga.
Thank you. Ayini mshayeli ihlombe.
Umuntu akashawe selele phansi. Umlando wami ngiyazi ukuthi ngiqhamuka Ukhozi FM. Kodwa akekho umsakazi ongama nami phambi kwabantu ngimkhulu yabedlula. Ngimkhulu yabedlula ngenkabi, ngokuhlakanipha, ngobunsizwa. Bona badume ukukhala kakhulu online. Iyagiloza lento.
Hayi hayi. Hayi uqinisile bakwethu mshayeleni ihlombe. Bafethu, cela ukudedela undaba ezitha